It's about major talent. Hello, hello, everybody. My name is Radio. This is me, Joe Talent TV. We come back again. It's quite a good second. I'm going to go get this movie entertainment. I'm going to go to our hit maker, Kuri Mikroya, me, Joe Talent TV. Right now, we was a condi kumenand. The kumeni diamamare, the kumenaban, wakozamateka muri buja flavor, divas for our nawe wabamenye ariko reka tubakire turaza kumenya byinshi. Welcome, brother.
Thank you so much. Ndabonye ikingereza cyaharawe. Ikingereza cyaharawe
mutangira. Subiramo navuga subiramo icyongereza cyatwa. Icyongereza
cyo. Ni wambaje ndakwishura.
Eh, icyongereza cyo. Uvuze ngo giye nta cyongereza nzi nawe
twe. Ah, icyo nakubye gusa mwiharaje kuvuga ibyengereza.
Ibiki?
Urase ibyengereza.
Ibyengereza.
Ibyengereza ofisi imbunda za telefone.
Naski uyu nyene uyu mugenza we nyene ati
ngibyengereza.
Biraba hose.
Yigiye kururimo oye ntigiye mu ijuru.
Urasikiye famba ati we ni wize mu bisanzwe. Anasema ngo we ni wize bro.
Ako nize ko nkibaho.
Wigiye kumbaho. Wigiye kumbaho mutaka.
Ruguru kiganiye.
Ya bakunzi ba Major Talent TV na bwiatse no musi ndi kumwe n'ivyamamare. Ndi kumwe n'abantu batwenza nga muri Buja Flavor ndibaza murabazi. Famba dutangurura musa bakunzi ba Major Talent TV.
Major Talent, hi. My name is Samba Famba, le roi de la forêt, l'homme qui est la diarène, pape de la nuit, ma titi nyoso, et zandunda tegi switchi, nobra ki vya zagumba, et ke eo mga atazi.
Naski, naski, ya. Just kif, sasa, nda gusamu subire mo gato ya, brother. Sasa, mumviri ze fresh.
Samba Famba, le roi de la forêt, l'homme qui est la diarène, pape de la nuit, ma titi nyoso, et zandunda tegi switchi, nobra ki vya zagumba, o mga atazi.
Sasa, kamera mai. Unasikia aje papa? Ne.
Yashu natoka cameraman.
Just kin ne wala na sinduko da obeshan. Ha kiura kimwe nigeze numvamo. Reka tugene niwe na brother. Nawe ni mirongo nawe ni mizuka.
Wapi just mvuga ibintu nk'ibyo wewe? Wewe nk'ibyo avuze
wewe. Avuze ne mbe.
Ayi byo ntabyo
numva. Gerageza twumva.
Eh? Ngira kititi nyongo mu mbasa na sha. Ah mama ngo ntabyo numvise.
Kititi nyongo eh twende bakwita gute.
Elizabeth Justin Timothyman, aka Chamari 24 Makanaki 24 Mududu. Move your own, I be here.
Sikia. Ah, now in the Gustav Jesuvia, my
head.
Cameraman, first a cool visa.
Jevanita, Elizabeth Justin Timothyman, aka Chamari 24 Mududu 24 Makanaki 24. Yemu, Joe, I know what I said.
Sikia, Siki, Uruva, Abaja was Samazina, Dakuki Jokuin, Hakin Rakim was in the condom. Sinibuka nivyo famba yatanguye. Sinibuka. Bakunzi ba Major Talent sinibuka nivyo batanguye. Famba reka kwanza duhere kuri comedy brother. Mbega ubu aho comedy geze mu kinogye. Kuko no vuga yuko urafise uko wayitanguye imeze. Mbega ahigeze no munsi. Wubibona gute bro?
Gusa ahigeze ubu ifise movement. Abana bato ariko bijukira kwerekana impano zabo bazishije kumbuga ngurukana bumenye. Birashika nabe
babikije kumburuga
ntavyo kuba mukanya turi nga
babikije kumburuga he
turi nga nje ni defo
defo eh defo he
ari kizanga ki kamecha ndakabizi kofi sha
bavabagwana
urasa uza kumecha nganda rukubita kofi
eh
ego he abana bariko barakora vraiment kandi birashimishije bariko bagerageza kwerekana impano zabo vraiment ikintu kiza kandi turagishimiye cyane vraiment nico kintu mbona cyahindusha sana ya
ya ariko famba nitwibagize yuko kwanza hariho no to defo brother mbega naye he makosa ubona mu mwuga w'ubukomedi brother
eh makosa hari gusa nuko ari abana bariko bararyama bakabyuka bakaja gukina comedy nibaze ko comedy kugira we ikintu bisaba ibintu byinshi bisaba kwanza kwiga no kumenya icyo gukora bagasanga bariko baratukisha izina rya comedy nga mu Burundi kimesho no bantu urabo maze kwanza kugira ama repetition bagire icyo bazi apana guva ku vyatagura ibyo batazi ariko baratunira twebwe twa turakura cyane ya tugerageze tukore ibyo tuzi ya
dusubiye inyuma gato ya brother uvuze ati umwuga w'ikomedi bisaba kwitegura kandi bisaba n'impano brother mbega bajya
umuntu usiga ikintu cyoroshye
nayo niyo mpamvu gato akubwiye ati mbega bajya babikora atari impano zabo ni ukuvuga ko baba bakora tumwanya brother
oya sikuta umwanya gusa ikintu ukimenyera ukura gikora one day bazoshye sino bakinege
ariko brother je no vuga yuko udafise impano ntayo ubufise brother none udafise impano ugaruka ukabikora
na muntu kwiza davise impano
ariko bavuga yuko impano z'abantu zitandukanye brother
ziratandukanye no mavuvise y'abantu afise y'iwanje
yego none nkajewe noza ukina comedy no bishobora
yego bishobora nanje yewe noza kuba umujournaliste no bishobora
usanzwe bakunzi ba micho bakunzi ba micho talent famba nta kintu akimo adakora
nje ni passport
famba ni passport famba afashe micro ni washa afashe micro muri studio ni mwashu
kwanza freestyle comedy washa
kwanza freestyle
Freestyle ya journalist
music
and turi muri show
a twende bla numuririmbi kandi aranabizi wa aranabizi brother twende
ndaba freestyle mu nyuma ni kamwe ikiganiro kuba ataka ndabataka leka dugore ikiganiro hame ijyo ukeneye byose biraza tukwone bareke kugura ikiganiro
ariko jesha kunyatakira abafanzi kwanza na twende
Wewe.
Ya nababwiye tuno musi ndi kumwe n'abantu bari ko baraca ibintu muri Buja Flavor hariho bitandega yemwe amazina nana yi brad. Unasiki sanawe ko mwese amazina gwega.
Sha izina rimwe chatu bintu nyite ni chama mari gusa ntari.
Chama malengo tena da tola na
taranta
urikona chama mari
utamecha.
Ati wa mushimye.
Ashimande.
Ati wa mushimye.
Inda shima.
Ati wa mushimye. Ati jena mushimye ahubwo naze tugende tugende mu kunza ubunyene
kireyo nyuma wa mushimye tugende ndakwiri
ati tugendere
gumaho kwanza wa mushimye
ati wewe wa mushimye
yego na mushimye aze ndamwatake
ati re ushiwemeye rusha dutaha ejo uzokugirana
ndamwata
ah uzokabyuka yagize
Yafise imbanyi je sinhebya mu ikorosi. Gizwe cino bera.
Ariko rero ariko rero ngo byaciye birangira.
Chab,
birangiye. Oya, wavuze waruvuze ngo ngushugirane. Ngo gizwe cino bera, ariko byarangiye agize
ntega. Byarangiye yirutse. Naramuko nti ari kuncika. Ariko aradekuna.
Byarangiye. Byarangiye kwizene. Wa kuravuga wari kuri yemera kwa byatanguye yiyemera ariko byarangiye gute
yego byarangiye gute
byarangiye gute none
gute none byarangiye nyene byaciye birangira nyene
arase no kubivuga biramuteye isoni byagenze gute byarangiye gute famba yatanguye yiyemera ati jewe ndagize nti ndamukunda bica birangira
none yatanguye yiyemera ati jewe ndagize nti bica birangira
ati rero nimba wamushimye ingo tugende
ati tugende none ya mucumuna muje wowe ushimye umuntu ncamugira gute
Mucamugenda
none mugiye none mucamugenda mu
ariko mugiye ntacagira ubwo
oya ubwo babwiye
ya sasa cyamamare reka nawe ndakwibarize brother mbega umuga w'ikomedi mwakinogiye ubona gute brother abakinyi ba comedy muri rusangi ubibona gute bro bariko bayitwara fresh cyangwa hari abantu bajaganya uko famba yabivuze
ibyo ntibyo buramana umuga wa comedy ndawufata nk'akazi okay ni kuko nibyo tubayemo cyakabiri abajaganye bo ntibobura hari abantu usanga bari kubariye baratwikira twebwe dukora tugatunuka byiza rero icyo umuntu yabanura nkuko yabivuze nuko nyene kuba wambajije ati reka nanjye nabivuga sibyo icyo umuntu yabanura nuko yomanza agakora iki bagakora ama repetition bakagenda gukora ikintu bazi icyaricyo aho rero niho uzosanga umuntu avuga ati uri umukomedi fresh apana kugwa mu bintu nk'agatuku kaguye mu nzoga tumbu ntikapfanye
karaberayo karaberayo
sasa famba nta ni kirundazi unasikiye karaherayo umve ko nyina eh
wone mye karaherayo eh karaberayo nyine
nta kirundazi walahe unasikiye u jama sasa famba urazi kirundi
nje no murundi gusana
urazi alfabe
i u o e
muri Faransa
Si anyene ariyo na umugifaransa ariba
muranyibutsa nzana ikibaho
eh sasa kizane twagi eh
none waje gutwigisha nga 3 4 5 6 7
ya bakunzi ba Mijo Talent TV
na uvanga hata amenye ofisi
unasikia cameraman unasikia cameraman chungio kamera ngo tuvaga atameye udufise wala sasa bakomedie baragwana re birashika
bakabwe we harugiye urabona twebwe ngo comedy ziwacu zirinda zihera ntamurudu
mutagwanye
nibibaho
je na mbona gusizo gusukana kwibivu agatora indobo gucya mwashi sakuta none kutamu kubisegamo
oya kakomanda no gakubita he na urya rutwe umenga ni container umutwe umenga ni pave umutwe na modification na interrogation na
kotiki umenga numubindi
umutwe waka
ah askia urabona ugiye nabi uri kurutse murabo ubwo se nekaje kanu kikore ijya bido karayisho
uraskia abaja kamanda sijewe ufise umutwe
nawo bari wewe ayo kugira iki nje na mutu safise umutwe nyibido afise nguva ndonde
askia ka famba avuze gwafise umutwe mubi
nyibido
mubi kugakura
apana
waiwa gashize kugambe
afise umutwe mubi nyibido
kamanda afise umutwe mubi
nyibido
kandi rero pani bido ijya kubera bido zirafise forme ziragororotse wafise umutwe nyibido
afise bido
urumba afise umutwe afise bido ijya ino mutwe
afise bido nk'umutwe
sika abajama brother dore wewe mushaka nkura nk'umutwe afise umutwe
weje afise umutwe nyibido apana afise bido nk'umutwe
afise ibido nk'umwe sije nabivuze ariko
none uko just navyumvuze bivuze nga nyoko kandi navyi nega ni ijwi wewe wabivuze
ni uyu ya abakunzi ba Major Talent TV nabwiye ati no musi turatwenga turi kumwe n'aba comedy bariko barabikora fresh muri Buja Flavor bariko baratwika igisagara famba gishya kunyera gastori gatoni ni kiye kintu bigi
Irachi. Umwarimu ambonye ambwira aho ingo na ico gihe sinora nyiriza ku ishuri gusa na mvisiyo boka naora nyiriza kubera madame andungika imbere magare imbere gusa bayibone ko ndayambaye madame irengi imbere ama magare ndagenda imbere ebana ambwira we andika ngaha nje kugira bayibone neza ukuboko kuduge cyane iduge cyane andega hejuru ngo manerekane igisu nyine bayibona ntimiduke nyuma madame we umwana ko aramfinisha byo nibiki Yamba jikibazo uko kuri bigi navuga namba iboka ya tumi. Agwa iri acha anwara mu ishuri ryose ndunguruza ishuri ryose nini kama unasema kirundi kianza kuvuruga.
Etablissement
yose.
Etablissement kirundi. Nasikia famba.
Ana ugusa bya tauri.
Nasikia famba.
Uwo munsi barankubise ninje mu ishuri, ninje mu ishuri rimwe. Na nage na mu ishuri madame kambira vuga ikosa wakojeje. Ndavuga ati nabo nimeonesha boka ya Tommy.
Kachuja murindi.
Bacha mvuye ngaba ku mitingoni zitanu, ngaja murindi ngavuga bakambyira cyo gose nigika ngavuga namba iboka ya Tommy, akangumi inkoni zitanu etablissement yose.
Tinabere si boka ya Tommy.
Eh.
Uwo muso tazo fawe
ba. Sinza fawe nime pigwa fimbo mze. Natashe ku bisusu fisi bisusu bivyinze. Mama shize mwira mbya mwana waje wavyibisha bisusu gome natse vyabaye.
Sasa niwige zimubwira iki cyabaye?
Oya sinumwe mama wanjye
yarakaze.
Buri mwe cyo kintu si blague ngo nini. Nibyo byambaye ho kabisa. Gushika ubu sino vyibagira. Niyo mpamvu nahe byo nishure.
Famba yagishiri kubera izo nkoni nyene.
Byari sizo gusa byari birimo.
Sasa ibintu bye byatumye principal he bishure nibihe bro.
Ishure mani urari amafaranga yawe Minerval. Wagenda ku ishure bakana gukubita na mahera. Na mahera bavyeyi bari ha ni baba barondere ku bwanje bakanta biri nkoni ntabarishe n'amafaranga. Sizo blog vraiment. Niwa pelekea franga na unipige fimbo. Umuntu akuze vraiment ngo inkoni vyako vyako inkoni vyako
vyako.
Ngoja mas. Njere amashuri na nigiramo bakubita inkoni ku kuboko. Ugataka inkuboko bakubita ku inkoni. Nkazitanu ugata ukuboko kwa suhaye amwura mu zumuntu akavuga akavuvisa amawe maboko. Mkono mevimba sana.
Yeah, duswi nyuma kandi gatoya brother. Wavuza ati je narakubiswe ku school mbega kuri uwo munsi watanye n'abanyeshuri cyangwa barita.
Njenye ne. Gushika kuva uwo munsi kwishyura cyabantu azira Tommy.
Tommy.
Wanamwana Tommy. Wa Tommy nje mbye nkashavura nkashavura nshavuga uburofa uburofa gani. Ikabitoka bitu yakisaza.
Ariko ibintu by'ubwana bari hatari sana.
Ego se n'iby'ubwana narabitahuye ndabona n'iby'uburofa. Ariko byarabaye naraba umugabo w'agasuguru umugabo w'umwatatsi kandi gasukuye
yo watatsu cyugendo
nipima nche ndipima
brother mbega nawe brother kintu wakoze mu bwana utazibagira wakubiswe ikintu wakoze ugapigwa utazibagira nikiye bro
oya nyibukije byinshi yanyibukije ibintu byo kwishura je ikintu azopfa nibagiye mu buzima naho nzoba ndu muzehe canke banshire mu imashini foroma tumutwa ico gihe nacho nzibagiko igihe hasohoka ibirato byita simple
simple
ubu simple butonya kwara twebwe ku ishure umunsi ugira gatatu kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu wagenda wambaye ibyo ushaka rero ku ishure nagiye kweri nakubisemo ka karatu ndo nari nkikagura kagira gashasha cyangwa bitanwa nibutura nkubitaga style fye ku ishure Omus musi hageze sasita hageze sasita nsabye kuja ku kazi gahasugumwe nk'ituro nka 30 ntabishaka ngiye nt'imbere nsohoke ngende nzunguruka imbere y'amashure cenge ndahari inyuma cenongera ngaruka cyasura mu ishure yo mwari mutuvuye muri pose tuvuye muri pose gusubwo nyine tuvuye muri pose aca bona nsabye uruhusha
muvuye muri pose asabye urushye
harambaza ati wa muhungu wewe ni biki
oya
cye numba byanzwe muzi nabyutse nabi cyahajya
tuvuye muri pose
ati jahajya hari ibintu bita macinya
amacinya
wacisha ukuboka ha ugacugira uko ngo va hari uko dutashe mutama narabigize nkuye inkono yo kumufuta pako
kuye
ndavugati
Sijewe nuyo nuyo.
Ngati mama yakira mama. Ndasubirayo. Kuma aho rero wewe ni wahinduka ngura abanyeshuri wewe wahinduka nini kukibaho. Umufuti warabishije hariya kwa mwarimu. Umetse.
Urota gute no? Bawitagute.
Bawitumusatirizi.
Umufuti auko
ari abana bire mu gafuta gura nyine umufuti mu bantu. Sumo futu bavuga umwa umuhumetse nyine.
Ah warabuze umufyati umufyatirize.
Umusatirize.
Umusatirize.
Urumva rero. Ugize ngo kuya ku kuboko kubera ko warushe. Inkoni wabo yumvise pako. Urazi gukubita inkoni ni wiyage ku mwanyu. Burya rero kwa kuntu twebwe ubusore usanga turabagararizi. Mbona ati aha hari udemu bwinshi mu mashuri. Ndavuga ati je ibintu byo nokwemera mama yangu. Chandavayo. Madam ambira ati uje rero wewe nibike kuvuye yo subira nakubwiye kuva dutashe cyambira umunyashuro wa munyashuro watwigana eh nzanira ko kabega ndakwereke guko umugira nta wa mwana we nzanira ako kabege
ndakwereke
je umugira yuko nokwirwa mfuturuye ngaha anyi mbere yanyu nirirwa ngaha anyi nkatasa sita niri ubusa ugacumwira ko nkuye uruto kukubita ntabyo nokwemera nzanira ako kabege acarakama ndasohoka Chandagirane bica birankari ancenda manuka. Ariko nibizanka ngo nzoduka.
Bisubira bisigura ko nubo ni ku hari ya rugo.
Eh cyane nayo bubanza.
Ya nivya nzodu.
Oya just nzoduka.
Umva ku bwambe bwambere byaransire.
Ibyo bavuga ngo uzoduka ngo bazoduka. Jewe narasinye contract yo kutazova ngaha mu muntu. Imvovo itemba imanuka kandi manutse. Urabana uramaze kubona iyongeriyo yagiye.
Ariko ari gisema ari vyisema biradu
ntasema ari bahisema wowe urasa
sigiya wajaba sigiya
wasema wenyene
sigiya wajaba famba reka tugaruke kwanza mu Ihuriro TV brother ni komando reka ndamwitwe komando ni komando yaramazwe kinini
ubwo amazina yiwe ni komanda sio komando rutwe
kabateri
apana kabateri gato rubateri
rubido
rubido rududu
abase reka tumwitwe rutwe Sasa reka twigarukire kuri komando yaramazwe igihe kinini cyane tutamubona mu Ihuriro TV ariko butwongiye kumubona mbega uburozi bwanyu bwafashe wala
sha uburozi bwa
baravuga ko mu Ihuriro TV baroga ndavyemeye umva nabagiye barigaru
eh uburozi burakora
gasaba ikigo
uburozi burakora
sigira ko uburozi bwo mu Ihuriro TV bwakoze
Akesi yara kwigishije nabi
sikia sikia
akesi niwa twita baruzi
sikia
twebwe
ariko brother ariko biratangaje brother kuko bavuga ati jengiye singaruka ariko biratangaje kubona abantu bavuye muri team bakagenda bayivuga nabi nibo bonyene bariko baragaruka gusaba ibigongo brother
bigi kubyira ikintu kimwe kwisi ariko kintu kitwa kwisubirako
kabisa
kugire trouver en français ça va umaze kwitahura mu buzima na kintu chokunanira kuko kama hujapiga hatua mbili mbele hauwezi kujua huko nyuma ulipiga hatua ngapi siko naelewa ndugu yangu komanda ni mu artiste kandi ashoboye kandi yakuriye mu ihuriro ni mwari kumumenya atari ihuriro
kabisa
nabandi bose muzi ni mwari kubamenya atari mu ihuriro nanje ukubunzi ni mwari kumenya atari ihuriro so nakuntu rero wova hano uzi ko hagufashije ukagenda ukavuga nabi utazi bizokuba ko ejo umisho sikuye aritahure harabonye narakosheje ajya ni muhira niho navukiye reka nsubireyo ni muhira yaraje asaba ikigongwe turamukambwa bisha kama mtoto nubwo twashari kumwe kazi kanaendelea kama kawaida tumeshaanza ku upload ya kazi kazi
kabisa brother mbega wewe vyakirie gute brother kubona igaruka rya Komanda mu Ihuriro TV wewe vyakirie gute brother byarakunezereye cyane ndibaza
rutwe vraiment no mu artiste ashoboye kandi rutwe rutwe nyene yarazi kandi hajya mwihuriro turafite abandi ba triste bazi gusa kugaruka kwiwe na kamwe mu kuko ahari jana hongere semo second ikiba sa second nundaje azari second kaba des igikumigiguma kiduga nakibazo vraiment tukaramakire neza fresh sina probleme na mtu
ya kabisa reka brother mbega uwo vyakire gute kuko no vuga yuko we azoba ryambere kene na Komanda ndibatsa sasa gukira na Komanda uzo vyakira gute uziyakira gute bro
nzo vyakira neza cyane yani umwana yati iyo yigumuye akava muhira akava mu rugo wewe mutoyi wiwe cangwa mukuru wiwe iya garutse urabyishimira cyane kuberako brother wawe azoba garutse urumva bisobanura ko rero kuba yaragarutse twe twarabyishimiye cyane kuberako hari nibindi bintu bavuga ati ahavuye kimwe ntikihagaruke haguma hari kinogo kuba rero yaragarutse hari kindi cha kinogo chongeye kukuma harafufiyanye chongeye
kuma
famba rikarabidemo akarabidemo mwiho
sawa
ashakaboya
kuzura niyo mpamvu kuba rero yaragarutse twarabyishimiye cyane cyane gose nkuko yabivutse
ya kabisa brother mbega famba twitege iki twitege bishasha bimeze gute mu gihe tuzobona famba na Komanda twitege comedy zimeze gute brother ziri kuri next level
nje ndibaza ibyo kwitega muhava mushingugo ibyo mitwe yanyu tukayiboma kuko ibije nibizosiga umwana cyangwa umugore gusa kimwe cyo mamaze kubonya atomaze ku uploadinga comedy imwe tumeuploadi na episode de ya Mario ya season 1 rutwe rubateri yarimwo ndibaza bikorwa mukora yibona kandi kandi byo Komanda ariko akina kenshi turi kumwe kandi ko turapanga tuhindura strategy nini cyane mu ihuriro kuko dutangure izindi comedy mutari mwamenyere kugira dukore neza no muvuduko dasanzwe ego imani kuzigame mbugame bwayo amen
sikia arasengeye Gumani zigame umva ndafuye re.
None yo siya. Asike. Avance nuzopfa.
Unasike bakunzi ba Mijo Talent TV. Ngumani ko ah none wo ah none. Ah wari kurasenge.
Guma hamwe we umva guma hamwe. Nje wari gihuzo umvanya kwigendera. Wari gihuzo opfa. Guma hamwe rero ndagufyatagura. Wari gihuzo opfa tutari kumwe. Iyo RSMP ndaguhaye ni avance. Yani umuntu zopfa zomana ikomaditse ko deja. Nago bizongora kandi kuvuga ati ngwimana imwakire mu bwami bwayo
imana
imwakire no
bazabara
deja twaheje nje na umuntu wofa deja termine na navyo kurundera
nayo imana ihwakire mu bwami bwayo amen
wewe
none je ni wambije wa
nawe nawe wewe ho niyo kwaki
je wambije nyaki
wewe wabyeme kwanza
je navyeme
mu bwami tukitangira no kubiye gute uva ngatamenye ufisi ndiko ndabona uko biraza wewe imana ihwakire mu bwami bwayo wewe apana nje yewe
umva wewe ntizokwaki
umugabo wa gasuguru
wewe ntizokwaki umwatasi
mwatatse nyene
mwatatse umva yatatse cyayipima
eh tuduga tumanuka
ati turaranye ejuje
so so
Yeah, brother, tumira nk'abasozera brother, akajambo kanyuma kuwa abakunzi ba comedy muri rusange. Ni ke kintu wabwira brother, bega bitege iki kuva mu Ihuriro TV bro?
Fishi Famba yabivuze. So icyo kwitega ni ibintu bishasha. Atari bijye bari bamenyereye, atari comedy bari bamenyereye. Ariko nazije bari bamenyereye. Zitubandanya ziza ariko hariho nibindi byiyongereye, sivyo? Hamwe cyo nobwira abafanzi ba comedy, abafanzi ba Ihuriro TV. Abafanzi ba chamamara, abafanzi ba Famba, Samba Famba.
Rutwe.
Rutwe.
Kabateri.
Chanu, ndabyibutse urutwe gwiwe. Numutwe tutangura kuvibura mama ya.
Urutwe gwa komanda.
Rushushwe.
Urutwe.
Ah. Okay, icya mbere na mbere nuko supportinga cyane, okay? Nico cya mbere na mbere. Kubera ko batabaye utwebwe ntitwobaho kandi natwebwe tutabaye nabo ntibobaho. Icya mbere na ni support. Hama turabakunda cyane, bibandanye bakora ama subscribe, like, comment, share. Ibintu nk'ibyo kugira tubandanye natwe tugira na comment man. Ni utumu umukinye agira mudi cyangwa agira icyahinduye mu byo akora. Niyo mpamvu rero dukeneye comment nyinshi.
Thank you so much, brother.
Na wewe
ariko turangiza kwa thank you so much
bivuge mu kirundi
thank you so much
bivuge mu kirundi
je navuze
urakoze cyane
okay urakoze cyane urakoze cyane
ubwo bwo n'umuza wirondera gukunda
navuze urakoze cyane sawa famba ariko rero mu guheza turirimbire kwanza canke byaranga araririmba kandi arabizi twagiye
nje mu guheza kwanza kugira ndirimbe kwanza arikimisha kandi ababwire sawa ikintu naco sikindi Ihuriro dufite season shasha yitwa ku izina rya urugo ni season izotangwa ku uploading oya nanimwe izotangwa gusohoka dufite lancement officiel yo kwishyira ku mugaragaro itariki 20 canke 25
kabisa
nizo shiga ku mugaragaro muzobimenya ndibaza dufite nguruka imbuga ngurukana bumenyi muzobimenya mburukana bumenyi ikofe mukanyura ririye go itwa urugo story ni jewe location Ihuriro TV na production rutwe arimo rubirizi rutwe runini twese turi benshi ndibaza izo bari sezo kaze cyane twiyitege mukuno kwezi nyene mu mpera zo kuno kwezi izo bikaze cyane hama ushaka gapela indirimbo yihe ushaka yari
ushaka iwawe
wari ushaka wewe
iwawe iwawe Yiwiwe
shaka. Ndako bazi cyanyu mu shaka hip hop shaka R&B.
Shaka hip hop, shaka hip
hop. Nje ndaguha hip hop noya uca uta.
Sawa.
Ego shiranga hari mic.
Sikiya. Siki.
Akabana gabaska dund. Tokyo tende. Nimekuja Buja. Toka Rugombo si Rumonge. Sikuja na basi bari gari la ng'ombe. Niko na sahani. Nari sakatonge, mana ja ugonja tiba yake si vidonge. Masha kwa magumu unakosa super target. Hadi jalala unaweza fanya supermarket. Huna baskeli, usiwaze starlet. Uchumi kuyumu unaweza uza paka wallet. Ama pesa te, siwazi msosi wakunona fanya kazi ya kupata kuku kwa nguvu ya dona. Hey, kwandika so sawa na kusoma. Ah, yeah.
Sawa,
masikia.
Sawa.
Guma hamwe, wayumvisi.
Navyumvisi.
Wayumvisi.
Navyumvisi.
Wema yo hansi.
Nemeye.
Umvise ko navuye mu rugombo sinaje ngaguza
nubwo navyemeye kufatas ya bakunzi ba Mijo Talent siki siki urabona urabona sikia siki siki
uzozisira kandi kuzura kiwo
wabonye siki
ora
ni piga
icyo twakwemereye nundi munsi wo tuvuga ati
sawa sawa
urasubira sawa uzuburofa ubusutwa
sawa
sawa
sikia 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 komando rutwe sawa
ukamwondera rutwe wenyene uko mubaza
ariko na numero yu ariko biracyoshe ariko biracyoshe bro biracyoshe wowe na pigan urabona urabona Ulaona 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 ulaona
wakawaza urofu na urofu
ariko ratwa urofu
urofu na urofu
kuramba
peti wakaza ni bya komanda nga
ulaona ulaona sasa
komanda nga
Sasa bakunzi ba Mijo Talent TV wamaze kubona twari kumwe n'abakomedie bariko barekora fresh muri buja flavor ndibaza wabibonye ndabatwitse genda kuri YouTube channel ya Mijo Talent TV ukore subscribe wabikoze big up sana utarabikora genda ubikore we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao peace.